Nasikia nashindwa. Ndio fanyia hapa. Right. Inside.
Eh, kaingia.